Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Hakurya muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze makuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diane Ninahaje. President wa Kenya William Ruto yanse gushira umukono ku itegeko ririmo ivyo kongereza amatagisi ryateje imyerekano imaze kugwamwo abantu barenga 20.
Agiye kuvuga yuko yemeye ko ibibwirizwa atazobisinya, ahubwo arisokoye ko arazye ico umunyagihugu yavuze, akwiye kubanza kwicara akari ibiganiro bakaganira kudoja muri iryo tegeko bigahindurwa gushasha.
Kubwayo Bosco ni umurundi abi Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya ahiriwe imyerekano ikaze. Mu Burundi abanyagihugu n'abakenguzi amateka basaba leta guha uruhusha rwo gushika hagati mu gisagara amakinga amamoto n'amabajaji igituma muracumva handi hato murano makuru. Muri Sudani abanyagihugu bariko barahunga ibitero vy'umurwa wa gisirikare RSF usatiri gisagara ca Sennar. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho President Joe Biden n'uwo bazohatana mu matora yo mu kwezi kwa 11 Donald Trump ejo bazonyinurana mu kiganiro mpaka kuri televiziyo. Idoni de yano makuru yose ngiye gushikiriza ndi muri studio ya gatanu ni mukanyi sase musangwe ikazi kandi mwakoze guhitamo ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi bacu murano makuru no mugoroba. Turahera muri Kenya ahavugwa imyerekano ikaze y'abakiri bato biyamiriza iduzwa ry'amatagisi abarenga 20 niwe bamaze kumenyekana ko bayiguyemwo. Abayikora barahiye bararengwa ko babwirizwa kuyibandanya. Amakuru adushikiye nuko president w'ico gihugu William Ruto yanse gusinya itegeko ririmo iduzwa ry'amatagisi atandukanye. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Batangaje inkuru uyu munsi kwa gatatu inyuma yaho abantu bashika 23 bagwiriye imyerekano yo kwiyamiriza amatagisi mashasha yabaye ejo ku munsi wa kabiri imbere y'inyubakwa abashinga amateka bakoreramo hamwe no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Abapolisi bafite ibigwanisho bikomakomeye bari bacunze amabarabara yo ku murwa mukuru Nairobi uyu munsi ku wa gatatu mu gihe abakora imyerekano bagumye bahanahana ubutumwa ku rubuga X bahana isango ryo usubira gukorana ejo ku munsi wa kane. Ejo ku munsi wa kabiri abapolisi bararashe kivunga ku bantu bari koragira imyerekano imbere y'inyubakwa abashinga amateka bakoreramo mu nyuma binjira ku nguvu muri iyo nyubakwa aho abashinga amateka bari bahejeje gutora itegeko rigenga amatagisi. Ikinyamakuru cyo mu gihugu cya Kenya cyatangaje amakuru avuga ko imyerekano yo kwiyamiriza ayo matagisi yabaye mu makomine 35 ku makomine 47 agize igihugu cya Kenya mu bisagara bito bito na binini birimo igisagara cy'amavukiro cya Perezida Ruto Eldoret.
Frederic Nkundikije tukivuga ku bijanye na Kenya umurwi wa mbere w'inteko z'ico gihugu muzigiye gufasha Haiti kugarukana amahoro warayushitse ku murwa mukuru wa Haiti Port-au-Prince. Umugambi wo kuja gufasha Haiti guhangana n'abagizi ba nabi warurindiriwe igihe kirekire. Abategetsi ba Haiti batangaje ko bishimiye irungikwa ryo basirikare ba Kenya. Umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Gary Cornille yagize ati inteko mpuzamakungu zashitse gufasha igipolisi cyacu. Leta igiye gusubira kwigarurira ubutegetsi bwose kandi hijeje abanyahiti bose ko bagiye kubaho mu mahoro. Leta Haiti imbere yaho niyo yari yasavye izo nteko ubwa mbere hari mu 2022 yamara ico gihe ntihabonetse ibihugu bishigikira ico cifuzo. Mu nyuma umushikiranganje wa mbere wa Haiti yaciye atanga imihoho mu ntango zo mu kwezi kwa gatatu havuye mu rugendo mu gihugu ca Kenya gusaba ingabo zoza gufasha gukingira kurindira umutekano hico gihe ubwicanyi bwari bwasubiye kuba ndanse muri Haiti yose. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Kenya n'ayandi makungu Monica Juma nawe yatangaje ko abapolisi ba Kenya bazoba bajeje gukingira abasivile ubwa mbere no kugurura amabarabara kugira ngo abanyagihugu bashobore kwidegemvya n'ibidandazwa bishobore kuboneka ku masoko. Mu gihe abapolisi ba Kenya barungitswe muri Haiti hariko habimyerekano ikaze y'abanyagihugu muri Kenya, abegereye polisi ya Kenya bavuze ko iyo myerekano atangaruka izogira ku mugambi wo kurungika umurwi wa kabiri w'inteko za Kenya muri Haiti. Tubandanirize muri Sudani, abanyagihugu bariko barahunga ibitero vy'umurugwi wa gisirikare RSF usatiri igisagara ca Sennar kiri mu bumanuko bushira ubuseruko. Iki gisagara kizwi cyane mu vyerekeye ubudandaje. Twacari kumwe na Frederic Ngundikije.
Umurugwi umaze amezi 14 utaramwitwe n'igisirikare ca Sudani uramaze kwigarurira intara zitari nke nk'uko vyatangajwe n'abanyagihugu muri ico gisagara uyu munsi ku gatatu. Abanyagihugu baba ku nkengera y'uruzi Blue Nile barayi bahunze inyuma yaho bumviye ibiko vya muzinga vyasana ejo ku munsi wa kabiri ku mugoroba. Ibyo vyegamiye ishirahamwe mpuzamakungu bivuga ko abanyasudani barenga imiliyoni 10 bamaze guhunga ingo zabo kuva abasirikare b'igihugu batanguye gutana mu mitwe n'abo mu rwi RSF, inyuma yaho batumvikaniye ku kuntu abagwanyi babo bo kwinjizwa mu gisirikare cy'igihugu. Ingwano yaciye yaduka mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze ku murwa mukuru Khartoum. Kuva icyo gihe mu rwi RSF uramaze kwigarurira igice kinini cy'umurwa mukuru, intara ikomeye mu rurimi Gezira, intara nini ya Darfur hamwe n'ibice byinshi by'intara ya Kordofan mu bumanuko bw'igihugu.
Ayo makuru yose muhejeje kumva n'ayandi ndabatumire kusubira kuyaraba kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Igice cha kabiri c'amakuru yacu tugihera mu gihugu cy'u Rwanda. Ico gihugu kigeze ku munsi wa gatanu w'ibikorwa byo kwiyamamariza amatora rusangi azwa mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Abafise ubumuga bwo kutabona mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda basaba impapuro bazotorera ko zoza zandikishijwe inyandiko yabagenewe izwi nka braille. Ibindi kuri no nkuru numenyesha amakuru wacu Gloria Twishime.
Itegeko rigenga amatora ku bafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda rigena ko uzi gusoma no kwandika yatora hakoreshejwe inyandiko ya braille, ariko mu gihe atazi gusoma no kwandika aherekezwa n'umwana utarengeje imyaka 14. Ni muri ubwo buryo abazi gusoma no kwandika bafite ubumuga bazi gukoresha inyandiko basaba ko lisiti z'itora zandikishwe inyandiko ya braille zazabegerezwa ku masite y'itora. Kanyabugoyi Benjamin n'umuturage utuye mu Murenge wa Rugerero mu Karere ka Rubavu ufite ubumuga bwo kutabona ahagarariye ishyirahamwe Tuve mu Bwigunge abatabona ya Rubavu. Uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 agaragaza imbogamizi bahura nazo mu gihe cy'amatora bitewe n'uko bakoresha inyandiko zimeze kimwe n'iz'abandi.
Mu myaka yatambutse nk'abantu bafite ubumuga bwo kutabona twajyaga gutora twagera mu cyumba cy'itora ukaba hari umukandida wumva watora, ariko ukabwira umuntu akagutorera kubera ko nta buryo ufashijwe n'abotabona bw'abagabo buhari, usanga nyine hari harimo imbogamizi. Twabaga tubazi ariko nyine kubera ko byabaga biri mu nyandiko isanzwe twe ntabwo twabashaga nyine numva ngo wasaba ko umuntu uri mu cyumba cy'itora ari gufasha kugutorera.
Nyirahagira Imana Vicesia nawe ashinzwe abagore muri iri shyirahamwe.
Twasohokaga tuvuga tuti uwo dutoye ntago tumuzi, kubera yuko urumva umuntu yagufashije yanakwerekereye kugiye torera hano cyangwa bigenze gutya na gutya, nyirizina ntago nta kize rusohokanye uzi ko utoye uwo wifuzaga gutora. Ni muri ubwo buryo rero nizo mbogamizi navuga wenda zahabaye, ariko kutwakiraho batwakiraga neza. Abashinzwe iby'amatora batwakiraga neza, ahubwo impungenge zahabaga nuko nasohokaga mfite ikibazo pe ntago nagombaga gutora sinzi niba ari we ntoye.
Ibi aba bafite ubumuga bwo kutabona bavuga ko bituma bagira impungenge ko batore wabo badashaka nubwo baba bigiriye ku masite y'itora.
Yagutorera uwo utamubwiye, yatora uwo wamubwiye ntabwo waba ubizi kubera ko niwe wabaga inagutoreye. Yanatora wenda ku utamubwiye kubera ko waba gutari kumureba.
Ibyo aba baturage bavuga babiterwa nuko batabona inyandiko zagenewe abafite ubumuga bwo kutabona zizwi nka braille. bavuga ko bazikoresheje ku marisiti y'itora byabafasha.
Hari icyizere ko dushobora kuzatora hifashishijwe iyo nyandiko ya Braille, kandi rwose Braille ije cyo byadufasha nuko ubundi gutora iyo umuntu agiye mu cyumba cy'itora gutora biba ari ibanga. Rero icyo byazadufasha nuko umuntu yazitorera uwo yihitiyemo kandi nakamutora kubwo kumuhitamo nyine kwe bikaba ari ibanga rye, nta wundi muntu bigize mu ruhare.
Icyakora aba baturage bagaragaza ko nubwo iri koranabuhanga ryabafasha bose atari ko bazi kurikoresha, hari icyo basaba nanone cyakorwa.
Njyewe natekereje ko nk'abo bantu baba batazi no kuba basomeye Braille haboneka nk'abantu wenda b'inyangamugayo ku buryo babafasha mu gihe avuze ngo ngiye gutora umukandida runaka ashaka akabona niba bamugezaho kandi agasohoka anyuzwe kuko iyo Braille aba atayizi. Ariko ku bantu bazi Braille by'umwihariko babaha uburenganzira bwo bagakoresha Braille.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana na komisiyo y'amatora mu Rwanda ntibyadukundira. Gusa twavuganye na Donatille Kanimba, umuyobozi ushingwabikorwa w'umuryango w'abafite ubumuga bwo kutabona mu gihugu. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiranye ibiganiro na komisiyo y'amatora ko izi nyandiko za Braille zizaba ziri ku masite y'itora yose.
Birahari kuri buri site, ariko site irimo ibyumba bibiri ntabwo zihari muri buri cyumba. Ni ukuvuga ngo niba haje umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, harari icyumba kimwe abafite ubumuga bwo kutabona bose bagomba gutoreramo.
Icyakora akavuga ko abatazi gusoma inyandiko ya Braille n'abafite ubumuga bukomatanije bazakenera ababaherekeza gutora.
Ikibazo kizaba gihari ni ku bantu bafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutabona. Abo ngabo ni bakeya cyane bazi Braille, kuko kwiga kwabo ni ibintu bigoye.
None abo ngabo bo bizagenda bite?
Bizagomba ko bazana umuntu ubafasha.
Abaturage bafite ubumuga bavuga ko gufashwa muri ubu buryo ari ukubaha agaciro mu kwitorera umukandida bashaka ko ayobora igihugu.
Kuba baradutekerejeho bakamenya ko hari abafite ubumuga bwo kutabona bagateganya izo nzandiko. Ibyo byose ni ubufasha bwo kudufasha kugira ngo tuzatore mu bwisanzure kandi tutore twishimye.
Guhera ku itariki ya 22 z'uku kwezi mu Rwanda hari kubera ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida bahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'abakandida depite. Abahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu ni Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi, Frank Habineza w'ishyaka Green Party n'umukandida wigenga Philippe Mpayimana. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Gloria Tuyishime, urakoze. Tuve i Rubavu tuja mu Burundi, aho abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura barimwo abadandaza n'abandi bakenera kwiyunguruza basaba leta y'ico gihugu kureka amakinga amamoto n'amabajaje bigashika mu gisagara kugira ngo bisahirize mu kwiyunguruza muri kino gihe ibitero bitaboneka muri ico gihugu. Abakenguza amateka nabo nyene nico cifuzo cabo. Muravyumva muri no nkuru tubaza Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ingingo yo guhagarika amapikipiki, amakinga n'amatukutuku yasohotse mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2022 kw'ivyo byuma bitemerewe kurenga hashize ubimenyetso n'inzego z'umutekano byerekeza mu gisagara cha Bujumbura. Abanyagihugu barimo abadandariza mu masoko atandukanye Bujumbura harimo Ruvumera bavuga ko batakironka uko bunguruza ibidandazwa byabo kuko n'ibyuma bito bito bahora bifashisha mu gihe giheze hari bice bitemerewe kurenga. Ibyo nabyo birimo amamoto, amakinga ndetse n'amatukutuku. Kutuku. Uyu n'umunyagihugu akorera kuri Kotebu asanzwe aba mu kinama avuga ko bigoye cyane kuronka uko yunguruza ibintu muri kino gihe kuko n'utwa sumye ataronka n'agakinga akabimutwaza.
Ngorane yo kudugira ndisiho no kwitekara sema kugira dufike tugiye tuzi imizigo n'upakira urabona ngo uwarusa gatura kugira ati jewe simakira imizigo bigasaba amazi cyacu ha mu butema bu tuzi kingi kinga kare amakinga kihari amabajaje twara pakira muri bacyaje ari gashya ku moto bakatunguza badushana dukoreye.
Uyu mukenyezi nawe asanzwe adandariza mu isoko ya Ruvumera asanga bari ko bakorera imodoka ibatwarira ibyo baranguye kuko bayiriha menshi. Ibyo navyo bikaba byunyura ubukene kuko bakora bahomba.
Tukangira kure uye ubukene bw'abandi asehezo yuko duhomba tukagira kure kuko ni imodoka tugiye kugira ngo tuyironke cyo twironke izimbye twagenda kudandaza ntitwunguka cyo dusanga dukorera imodoka.
Abo bose basaba ko uburyo bwo kwiyunguruza bwo kongerezwa ibyuma byari bimaze igihe byarahagaritswe gushika mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara bikarekugwa mu kurindira kw'igitoro coboneka.
Ariko ko turasaba ko leta yifasha kugira ngo barekure amabajaje amakinga umuntu yaronke kinga kiyunguruza bajaje kamunguruza none ubu nta na kimwe kiri mu ibarabara abakozi ba leta ubeti bakati barahetse ntibagikora abana barekwa ku mashuri kubera kuri deparasene. Musubire mwongere mwugurura amabajaje akore amakinga akore amoto zikore kuko zirabona yuko twebwe igihugu cy'u Burundi cyatewe n'ubukene budasanzwe bivanye n'iyo mpamvu.
sabo gusa bifuza ko ibyo byuma byo habwe uburenganzira bwo gushika mu gisagara cha Bujumbura muri iki gihe kugira ngo bisahirize abiyunguruza. Umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi nawe aherutse kuvuga ko datahura uko nubushikiranganje mu byo bujeje harimo kunguruza abantu n'ibintu buceceka ntiyagira inyishu z'ibibazo bimwe bihanze ico gisata cyo kunguruza abantu ziboneka. Yabajije umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ibibazo bimwe na bimwe bihanze ubwo bushikiranganje bw'ubudandaje atwara nibi biriko biraba atatroho bo bikora ko ngo bafashe na gatoya abakenera kwiyunguruza umunsi ku wundi muri iki gihe. Yabibajijwe mu ndwi iheze mu gihe yari yitabye mu nama nkenguzamateka y'u Burundi kwishura ibibazo bihanze abenegihugu ari kumwe n'abandi bashikiranganje batatu ujejwe amagara y'abantu hamwe n'ushinzwe gushigikirana.
Kumenga nta kintu nkujejwe kunguruza abantu umenga muri ko murafasha kugira ngo umwe habe haraba abantu bashobora gukoresha amamoye yo batuma bashobora gushika ko la fois passé narabaye kumva abanyeshuri bacegwa genda gukora ibibazo kubera ko bazigene biyunguruza mugabe mwebwe nk'ubushikira nganje umenga namwebwe siho muri nta nico twumva muvuga cyangwa namwe mwaracyumarariwe kimbure iyo muvugana n'umushikira nganje w'intware yo hagati mwari kuraba ingene amamoto ashobora kunguruza abanyeshuri akabashikana muri vire hajya bagavugana n'abagenzi banyu bahe bararondera le moyen de bord bareke amamoto ashobora kunguruza abantu.
Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yishuye ko hari byinshi ubwo bushikiranganje buri ko burakora ariko ko butikorana bigasaba ko bakorana n'ubundi bushikiranganje. Yamenyesheje ko hari biri ko birakogwa kugira ngo hafatwe izindi ngingo mu kuramira abenegihugu.
Hari biri ko birakogwa hari n'ibindi kuvyukuri bisaba ko dukorana n'ubundi bushikiranganje ariko mumve yuko numwitwara ariko wa leta kandi turakorana n'ubundi bushikiranganje kugira ngo tuheze turabe ko ibibazo biba byibonekeje mu gihugu bishobora gutorera inyishu.
Ikibazo cyo kwiyunguruza kimaze igihe mu gihugu cy'u Burundi cyatumye buri wese asanzwe atwara abantu n'ibintu ashiraho ibiciro yishakiye bivanye n'aho akorera nk'uko byagarutsweho mu nama nkenguzamateka byo bavuze ko n'ubushikiranganje busa n'ubwananiwe kubisubiza ku murongo. Kugeza ubu umunyagihugu afashe imodoka iva mu ntara ya Cankuzo haza mu gisagara cha Bujumbura ariho amafaranga 160,000 by'amarundi kugenda no kugaruka kaha mu gihe ku biciro byashizweho na leta yategerezwa kuriha amafaranga atarenga 35,300 aza kanasubirayo. Naho mu gisagara cha Bujumbura aho bahora bishura guhera ku mafaranga 600 bahagendera guhera ku mafaranga 2,500 kuduga. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Yariva ndayishimiye urakoze. Mukanya turaza kubabwira ivya politike ya Amerika ariko imbere yaho tubanze gato dusubire muri Kenya ahabandanya kubera imyerekano ikaze yo kwiyamiriza iduzwa ry'amatagisi. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana na Kubwayo Bosco umurundi abi Nairobi muri Kenya atangura mubaza icuka ciriwe kuri uyo murwa mukuru wa Kenya.
Uyu munsi ugiranije nuko byari bimejejo Nairobi yari tekanye abantu bashoboye kujya ku mirimo yabo mu gisagara abantu bagenda nta kibazo uretse abashije kugira ubwo batangiye kugurura amaduka yabo kuko hari amaduka menshi yangiritse ejo mu migumuko yabaye ariko ubundi no munsi kugeza amasaha hari hatekanye. Umunsi w'ejo wari umunsi utari woroshe na mana gatoyi ku muntu wese aba muri iki gisagara cya Nairobi eka no mu bindi bisagara bigize iki gihugu cya Kenya kuko iyi myigaragambyo yari mu bice nka byose. Ugiye nk'ahatwebwe dutuye mu gisagara cya Nairobi abaho twari twazindutse tukaza ku mirimo yacu twugaramiwe ko bitunanira gutaha kuburyo amabara menshi atahita.
Ese ku bantu badasobanukiwe neza ibibera aho ngaho mu gihugu cya Kenya ababigaragambya barashaka iki bwana ku bwa?
Ababigaragambya mu majambo make bigaragambya bapagana bahakana banka ibwirizwa rigenga amafaranga igihugu cya Kenya cyari kigiye gukoresha muri uwo mwaka ibyo bita finance bill. Bakavuga yuko muri iryo tegeko harimwo amatagisi ku bintu nka byose by'ubuzima bwa minsi yose bw'Abanyakenya yari yadugijwe cyane. Bakavuga ko ubuzima kuva uyu mukuru w'igihugu William Ruto agiyeho bwari busanzwe bwaraduze kubera amatagisi yari yadugijwe, none muri ibi bwirizwa byo yari rije harimo kuduza bigaragara cyane ibizubuzima bwa minsi yose, harimo ibyo urwaruka ari nabo bwigaraganza bo bita Gen Z, abo urwaruka rwavutse hagati y'1997 n'2012, bavuga ko nutwo bahora bisumamwo ubuzima bugenze hano nko kuja kuri za internet, za YouTube n'izo bitata za TikTok, na ziyo yari yarishize ko imisoro ikarashira imisoro no kuri bikoresho abamama n'abakobwa bakoresha mu bihe by'uburumbuke byabo, bakavuga ati ibi bintu dushobora kubyemera nk'urwaruka kazoza y'iki gihugu tubona ko igiye kubangana cyane, nibyo ahanini bari biyamiriza bakagiriza ko umukuru w'igihugu kuvaje ngaha yacitse nka Zakayo ari ugutoza amakori akirirwa atembera cyane mu bihugu ahana hariya, ubuzima bw'abanyagihugu nabwo bugashishikara bugorana bubyimba cyane.
Bwana Kubwayo, ku munsi w'ejo umukuru w'igihugu ageza ijambo ku gihugu, yari yavuze ko leta itazihanganira abateguye n'abatera inkunga imyigaragambyo imaze iminsi muri icyo gihugu, ariko uyu munsi ibintu birasa nkaho byahindutse. Ijambo rya none yavuze iki?
Ejo nijoro yari yavuze ko ahubwo yarekuye ingabo z'igihugu abasirikare kugira ngo baze gufasha abapolisi guhagarika ku nguvu imyigaragambyo iriko irahaba, ko kandi uzongera gusohoka gukora imyigaragambyo azohura n'ingabo z'igihugu. Wabona ko abivuga ashavuye cyane, asa n'uwemeye guhangana n'abanyagihugu bamushizeho. Ubu mu masaha arangiye gato y'umurango agiye kuvuga yuko yemeye ko iribwirizwa atazorisinya, ahubwo arisokoye ko arazye icyo umunyagihugu yavuze akwiye kubanza kwicara hakari ibiganiro bakaganira kudoja muri iryo tegeko bigahindurwa gushasha. Kandi ugiye kuraba kumwe nacyo cyabimutumye kumbure inzego z'iperereza zatohoje, hari imihigo ikomeye cyane kandi ugiye kuraba ejo niyo bihagaritse ngo bikunde, kuko bahiga ko byobaye nabi gusumba, kuko ibi uno munsi ntawe afite ngo yicarane baganire nk'uko byahora biba akacaba bimwe bita guhana umukono Sheikam. Ubu n'urwaruka rwihagurukiye, ntavuga ngo abaruri imbere n'abo muri opposition canke n'inde, ntarangira ntandi ntawe urimwo, byari bigoye cyane nta yindi nzira arafite kiretse kwemera guhindura akajya mu nzira y'icyo umwenegihugu yifuza.
Ibi bivuze ko iyo myigaragambyo yaritegerejwe kuri uyu wa kane itazaba?
Ndakeka ko naho ugiye kumviriza imyidogo ya bamwe n'abandi urabizi buryo kenshi iyo umuntu bibonekanye yuko kumbure yemeye ko yarushijwe, hari igihe uwamurushije acagomba kumushika nayo rwose. Bamwe bari kuvuga ati nyabuna n'umuntu ntigusubira inyuma, ati turuhuka yeguye, ati natanga imihoho ko byamunaniye, ariko biboneka ko bitazogera hiyo. Ejo amaze kuba yavuze yuko iyo finance bill itazorengana, biraboneka ko ejo imyigaragambyo nta kumbure nta ikibaye.
Bosco Kubwayo, umurundi utuye mu mujyi wa Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze cyane, ndabashimiye.
Politika ya Amerika murukurikirane rw'inkuru zibasobanurira amatora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi tugaruka ku kiganiro mpaka ca mbere kizoba ejo kuwa kane hagati y'abakandida b'imigambwe ibiri ya mbere ikomeye. Wa mbere ni Joe Biden w'abademokrati, wa kabiri nawe Donald Trump w'abarepublikani. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira ibindi.
Iki kiganiro cyateguye kandi kizakoreshwa na televiziyo CNN, imwe mu zikomeye mu gihugu, muri studio zayo mu mujyi wa Atlanta, umurwa mukuru wa Leta ya Georgia, mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Biden na Trump bakigiyemo bamaze iminsi biyamamaza, umwe avuga ko gutora undi ryaba ari ibara rigwiririye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi. Trump yemeza ko Biden ari masenya igihugu. Trump akatiye.
Kindi irishano ry'umuprezida ariko aratujana mu ntambara ya gatatu isi yose. Biden nawe aca arega Trump ko azosubiza igihugu inyuma muri ayo majambo akagira ati intambwe zose twateye tuje imbere ubwigenge n'ubwisanzure byose amahigwe yose birugarije Trump ariko arageza kwibagiza igihugu ko cari kimeze akiri president yamara ntituzevyibagira ibipimo bikorwa mu banyagihugu vyerekana ko kugeza ubu Biden na Trump begeranye cyane mu majwi ku buryo abanyagihugu bategereje barindiriye iki kiganiro mpaka n'amatsiko menshi nk'uko umuprofesor yitwa Alain abisigura uyu yigisha igitangazamakuru muri kaminuza yo mu gisagara ca Boston. Iki kiganiro mpaka gifise umwihariko kuko kiriko umukuru w'igihugu kirizo bakirimo umukuru w'igihugu n'uwahoze ari umukuru w'igihugu abanyagihugu bose barabazi bompi barashaje. Biden afise imyaka 81 numwe, Trump afise imyaka 78. Abanyagihugu bibaza nimba bafise ubwonko bugikora neza ku buryo boshobora kuyobora igihugu. Iki kiganiro mpaka ni ca mbere mu mateka ya Amerika kizoba kibaye imbere y'uko abakandida bose bimikwa ku mugaragaro n'imigambwe yabo. Aba Republicans bazokoranya intumwa zabo mu nama kaminuza bita convention mu Cyongereza izokwimika Trump ku mugaragaro kuva ku itariki ya 15 kugera ku ya 18 z'ukwezi kw'indwi muri leta ya Wisconsin. Y'aba Republicane izokwimika Biden ku mugaragaro ikazoba itariki ya 19 kugera 22 mu kwezi kwa munani azari mu gisagara cha Chicago. Ico kiganiro cha CNN ijwi rya Amerika rizokibashikiriza ku mbuga zayo ngurukana bumenyi y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu azari gihe c'isaha 9 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ukazobukira maso uzokirabe, utari maso naho tuzokikubikira kugira ngo ukizindukire. Nuko rero nshuti bakunzi bacu no ngahatuciye dusozerera ano makuru. Iyo nkuru twari twabimereye ko muyumva amajwi turaza kwigaruka ko nkuko nababwiye makuru yacu yo mu gitondo. Tunasaba imbabazi kutunenge twibonekejemo ivyuma ntibisezerana murabizi. Turaza kwikubita gashe mu gitondo muze gushaka kuyumva yose. Diane Nahazwe niwe mwari kumwe muri studio ya gatanu ku ijwi rya Amerika. Bakoze bagenzi bacu batandukanye baba mu Rwanda baba hatandukanye bagize ico bakora kugira ngo makuru yacu mushobore kuyakurikira. Yakoze Geoffrey Mutagoma niwe twari kumwe muhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Audrius. Edi Rwema yaraduhagarikiye ekipe y'uno mugoroba yose tubikebanuye. Tubashimira ko mwahisemo kumviriza ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Tuyifurije ijoro ryiza murara haryana ahataryana naho hace harara umwasi.